Alléluia. Tugi hagatse muhundire dusome. Dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 10 umurongo wa 37. Cha dusoma no muri Luka 14. Cha dusoma no mucete cya mbere Timoteyo yanditse igice cya 5. Kaduhere muri Matayo 10. Matayo 10 umurongo wa 37. Uravuga ngo ukunze se cyanke nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi ukunze umuhungu wiwe cyanke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye, kandi utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiye. Imana idufashe cyane, idufashe, idufashe. Luka 14 murongo waho wa 25. Kandi shengero rinini ryari rijyanye nawe arahindukira arababwira ati, umuntu niyaza kuri jewe niyankese nyina, umugore wiwe, abana biwe, abavukanyi biwe, bashiki biwe, mbere n'amagara yiwe nayo, nashobora kuba umwigishwa wanje. Utikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire, nashobora kuba umwigishwa wanje. Imana idufashe cyane. Chete cha mbere Paulo yandikiye Timoteyo, cha 5 umurongo w'8. Ariko umuntu natatunga bo mu nzu yiwabo cyane cyane abiyiwe, azoba yihakanye ukwizera, kandi azoba baye hanyuma y'utizera. Naho nyene Imana idufashe cyane. Nimubyagire ijambo ngomba tuganire ko rivuga ngo umuhamagaro ukorera mu rutonde. Umuhamagaro ukorera mu rutonde. Umuhamagaro ukorera mu rutonde. Tumaze iminsi mu by'umuhamagaro. Umurongozi wacu ku rwego rw'igihugu aserukira ishengero ryacu representare gare yarabitwigishije inshuro zibiri. Hariho abahabaye, hariho abatahabaye. Nanje ndongera ndashimangira ibijyanye n'umuhamagaro n'igikogwa. Tumaze iminsi tubivuga ko kugira ngo umuntu wese amenye umuhamagaro wiwe acyamenya n'igikogwa yahawe, kuko hariho umuhamagaro hakaba n'igikogwa. Birakwiye yuko twese nk'ishengero tubitandukanya, ukamenya umuhamagaro Imana yaguhamagaye, ariko ukamenya neza n'igikogwa Imana yaguhaye. Ibi turiko tubishimika ko mu gihe nk'iki. Kubera iki? Kubera twasanze kutamenya umuhamagaro wawe bituma ukorera mu kajagari. Kutamenya umuhamagaro wawe bituma utakaza umwanya. Kutamenya umuhamagaro wawe ngo umenye igikogwa Imana yaguhaye bituma uhomba umugisha, kuko Imana ije kurondera, ije kukurondera ngo ikuzanire umugisha. Hari igihe isanga ikakubura kubera utari mu kibanza cyawe. Twasanze hamwe umuntu wese mu ishengero yomenye icyo Imana yamuhamagariye, akamenya igikorwa Imana yamuhaye, twasanze nta ndyane zoba mu mashengero. Umuntu wese yohagarara mu mwanya wiwe, mu kibanza ciwe, magazi iwanje, nawe ugahagarara iwawe, naho duhurira ngo duhonyorane, naho duhurira ngo ducinyane inkokora, naho duhurira. Uretse ko wewe uhagaze iwawe, hageze ko ndya kuvyi wawe ndabirya ko kandi nkanezerwa. Uri mu gikorwa cyawe ndanezerwa no kukumviriza, nanje nagenda mu gikorwa cyanje na ukanezerwa no kunyumviriza. Umuntu rero amenye umuhamagaro wiwe akamenya igikorwa ciwe, nagira ndababwire ngo tuzonezeranwa. Unezererwe nanje ndakunezererwe, ubwo uzokwisanga unkeneye nanje nzasange ndagukeneye. Imana yadushizemo ingabire nyinshi cyane, iradushyiramo ingabire zitandukana, kandi duha izitandukanye izishyira muri twebwe nyine kugira ngo mugabo zigire ikimazi, zitugirire ikimazi twese, zigirire ikimazi ishengero ry'Imana. Kandi izo ngabire ngo nicyo kitwerekana ko mwemo, iyo ziriko zirakora nicyo kitwerekana ko mwemo, kandi byo no kugira ngo bigirire ikimazi ishengero ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ingabire Imana yazidushizemo kugira ngo tunezeranwe ingabire yawe ndayinezererwe niyanju inezererwe muri iyo ngabire rero usanga hugariyemwe wa muhamagaro ariko kandi ukwiye kumenya n'igikogwa nyezina imana yaguhaye reka tubimenye basha tukiri bazima tugifise ingufu zo gukora kuko gukora n'uyu munsi sejo gukora n'uyu munsi sejo udashaje ushobora gupfa utarakora kandi nitwagenda hari ibintu bizoduherekeza byonyene ibizoduherekeza samafaranga twari duvise kuri konte oya ikizoduherekeza nibikogwa twakoze nico gituma ukwiye gukora uyu munsi umenye umuhamagaro ukore igikogwa wahamagariwe kugira ngo niwabikora ukarangiza neza ibyo bikogwa bize biguherekeze haleluya haleluya birasaba rero kuwo muhamagaro ukorera mu rutonde ariko kandi manze ndakwibutse yuko kuko hari habantu kandi harabo numvise bambwira ngo jewe sinahamagawe nta namba jewe ni mubi nyitegeko sinahamagawe ariko ndakwibutsa burya yuko burya twese twahamagawe tukiri mu nda z'ababyeyi ijambo ryaje kuri Yeremiya riramubwira ngo ukiri mu nda ya nyoko wawe ukiri mu nda ya mama wawe nari narakurobanuye ndagushyiraho kugira ubu uvugishwa nanje mu mahanga igikogwa naguhaye nicyo kuvugishwa mu mahanga uri umuvugishwa niwo muhamagaro hanyuma uvugishwe mu mahanga ariko kandi na Pawulo yarabivuze usomye mu bigaratiya igice cya mbere umurongo wa 15 yarabivuze neza Pawulo nawe nyene aravuga ngo ariko aho bihimbariye imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama ikamamagara kubw'ubuntu bwayo guhishurira umutima wanje umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwiwe bwiza mu banyamahanga ariko ako kanya sinagishije inama abafise inyama n'amaraso na Pawulo yaributse yuko yahamagawe kuva akiri mu nda ya nyina aravyibuka ariko ngo aho bihimbariye imana irangihishurira umutima wanje ubwiza bw'umwana wayo hanyuma ikiranshiraho kugira ngo mbuvugishwa nayo mu banyamahanga aho bihimbariye imana iraguhagurutsa umuhamagaro wawe ukagaragara nivyo na Yeremiya yari yavutse arobanurwa akiri mu nda ya nyina wiwe na Pawulo nyene nk'uko tubisomye ariko umuhamagaro wagiye kugaragara mu nyuma haheze imyaka igihe gikwiye kigeze aho bihimbariye imana iravuga iramumukira ngo ingo ndagushizeho ngo ubuvugishwa nanje Pawulo imushiraho ngo abe umuvuga butumwa ariko atari umuvuga butumwa w'ahandi wo kubanyamahanga gusa wo mu banyamahanga gusa haleluya haleluya wararobanuwe kuvuga ukiri mu nda ya nyoko wawe icyo mukabimenya icyo mukabitahura kugira ngo niwifata ugutariko ikindi nacyo natahuye ntogenda ntavutse naratahuye yuko abamama hamwe twotahura kw'Imana irobanura abana bakiri mu nda zacu n'ukuri twokwiyengenga nk'abatwaye amabanga y'Imana dufise inda twokwiyengenga nk'abatwaye amabanga buryo utwaye umuntu yarobanuwe utwaye umuntu azokoreshwa n'Imana utwaye umukozi w'Imana genda wiyengenga kandi umere nka Mukanmanowa wirinde ibyo kwanduza wirinde kuko bizoba bigomba no kwanduza uwo mwana wawe ube nka Mukamanowa afise inda ya Samusoni yarakukijwe kunywa ikintu cyose kiboreza ibintu no kurya ibintu bihumanye yarabibukijwe kuko mu nda yiwe harimo uwatoranijwe mu nda yiwe harimo udasanzwe ababyeyi rero muze muragenda mwiyengenga nk'abatwaye abakozi b'Imana kandi muze murabavugishwa ko kuko basanzwe Imana yarabanowanuye haleluya haleluya nimuvi ibyo munyoye abo bantu mufise mu nda zanyu barakomeye n'abakozi b'Imana bakomeye haleluya haleluya umuhamagaro ukorera mu rutonde ugo rutonde nuruhe ugo rutonde n'ukumenya ubwa mbere uwaguhamagaye uwutegerezwa kubanza kunezereza ubutegerezwa kubaha no gutinya n'uwaguhamagaye. Ariko birakwiriye kumenya mbega inyuma y'uwaguhamagaye hakurikirande niko rutonde shaka ko twubaha. Turakwiye kumenya umuhamagaro n'igikorwa, ariko tubikoreshe mu rutonde. Umenye ntuzohava usanga wabicuritse. Uwutangura ninde muri uwo muhamagaro wawe wo kubahwa, wo gutinywa, wo kunezereza? Mbega uwuca akurikira ninde? Hatangura Imana, hagakurikira umuryango. Ibindi byose biza bikurikira mu nyuma. Hatangura Imana yaguhamagaye, hatangura Imana yagushizemo iyo ngabire, hatangura Imana yaguhaye igikorwa. Niyitangura. Iyo rero niyo ukwiye kunezereza, iyo rero niyo ukwiye kubaha, ukayikorera uyitinya. Ariko birasaba yuko nyene uyimenya neza, uyimenya neza kugira uyikorere neza. Haleluya, haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo aho duhejeje gusoma muri Matayo 10 umurongo wa 37, ngo ukunze se cyanke nyina akabandutisha uwo ntaba nkwiye. Ukunze umuhungu wiwe cyangwa umukobwa wiwe akabandutisha uwo ntaba nkwiye. No muri Luka havuze ngo umuntu niyaza kuri jewe, no kuvuga namuhamagaye akaza kuri jewe, niyanke nyina, umugore wiwe, abana biwe, bashiki biwe, mbere n'amagara yiwe nayo, ntashobora kuba umwigishwa wanje. Hamwe yavuze ngo ntaba nkwiye, aha naho ngo ntashobora kuba umwigishwa wanje. Mu yandi majambo ntazomumenya, ubaho atakuzi, kuko abigishwa biwarabazi, ucubaho nkaho atakuzi, atakumenye. Rero uyu munsi sinzi yuko mu bugingo budashira muzomenyana. Utamukwiye uyu munsi avuze ngo ntuzobumwiye, sinzi ko uzomukwira mu gihe cy'ubugingo budashira. Nibikunda, nibibaho. Haleluya. Ubu ni Yesu yari karabivuga. Ni Yesu yari karabivuga abwira abigishwa biwe. Kandi Yesu burya nagira ndakwibutse yuko burya mu gikorwa cyari cyamuzanye kivuga butumwa, yari yahamagariwe ivuga butumwa n'igikorwa cyo kurondera no gukiza cyari cyarazimiye. Nubwo ibyo bikorwa, icyo gikorwa yari karagikora, Yesu ntiyabobotereze, Yesu ntiyabembereze, ntiyanondera kuvuga amajambo yo kunezereza abantu. Aya majambo mu bisanzwe yumvise arakomeye, ateye ubwoba. Wewe uje kuri we agacatangura kukubwira ati yamara nubwo unkurikiye, udanse nyoko ngo wanke papa wawe, ngo wanke uwo muvukana, ngo ntuzobunkwiye. Naho uje ntuzobunkwiye. Mu yandi majambo nituzobandanyana ngo dushike kure. Haleluya. Nituzobandanyana ngo dushike kure. Aya majambo yarakomeye cyane. Aya majambo ikintu giserukamwo cya mbere ni urukundo. Urukundo yagumye avuga urukundo. Ukunze se, uwutanse se cyanke nyina, uwo ntazoba umwigishwa wanje. Ukunze se agakunda nyina, agakunda uwo ntazoba nkwiye. Haraserukamwo urukundo. Haleluya, haleluya. Urukundo ni rwo yari karashimikirako, uko nawe nyene yararushaka. Mu yandi majambo uwo mpamagaye akaza, nanzanira urukundo rwose, urukundo rwose. Umunyabwenge niwe yagiye kwa Yesu yigize umuhinga. Usomye muri Mariko 12 barabivuga, no muri Luka, no muri Matayo 12, usomye umurongo wa 28 gushika ku 31. Uwo munyabwenge araza kuri Yesu aramubaza ngo mbega mwigisha, unabarukambwira ibwirizwa rikuru? Hanyuma murumva muri ya mabwirizwa yose, none irisumba yandi murajya ni irihe? Yesu aramwishura ati irya mbere ni iri. Aha muri Mariko rero hanjyoheye, aramubwira ngo niwumve yewe Isirayeli. Ukuntu yamwishuye, niwumve ewe Isirayeli uhoraho imana yacu niwe ahoraho wenyene uko niko yatanguye kugira ngo amubwire amusigurire neza ibyirizwa rikuru ijyari ryo abanza kumwumvisha ngo uhoraho imana yacu niwe ahoraho wenyene niwe mana wenyene niwe wenyene haleluya acara mubwira ngo icyo bwirizwa ryacara rimubwira ngo kandi ukundishe uwo nyene uhoraho wenyene iyo mana yacu yonyene ukundisha uhoraho imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose iryo n'iryo bwirizwa rikuru iryo n'iryo bwirizwa rikuru umunyabwenge yaraje aramwishura abanza kumubwira ngo ubimenye yewe Isirayeli ariko ntiyishuye wewe wenyene ariko Yesu ni mwiza niyishuye wewe wenyene ariko yabanje kubwira yewe Isirayeli cyo mukabimenya yuko uhora hariwe mana wenyene yuko uhora hariwe mana wenyene ukabimenya ukabitahura hanyuma rero ni watahura ko hariwe mana wenyene ucyo mukundisha umutima wawe wose ubugingo bwawe bwose ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose iryo n'iryo bwirizwa rikuru umukunde kuko niwe wenyene uwo rero ni wa wundi rero yaduhamagara rero uwo yaduhamagaye akeneye ko tumukundisha imitima yacu yose ubwenge ubugingo inkomezi niwe yavuze ngo niwe akunda so cyangwa nyoko wawe cyangwa uwo muvukana ukabandutisha cyangwa abana bawe nuzobunkwiye mu yandi majambo gwa rukundo rero ukunze papa na mama cyangwa abana kuba murutisha ugomba uhindure rya bwirizwa rize gukunda gukunda mama gukunda papa riba ryo ribijya mbere si ryo rya mbere yamubwiye ngo ijya mbere niri umenye yuko uhora hariwe mana wenyene atawundi bangana atanuwundi ahoraho nkawe uca umukunda rwose ibikugize byose bimukunde haleluya nicyo gituma rero yababwiye ngo uwukunda se cyangwa uwo ntankwiye mu yandi majambo azoba ankuye mu kibanza canje azoba ankuye mu kibanza ntegerezwa kubamo aramubwira ijya kabiri naryo aramubwira ngo ngiri ukunde umubanyi wawe nkuko wikunda ntarindi bwirizwa risumbayo ukunde umubanyi wawe umubanyi wawe mbega ahera kuri inde umubanyi wawe ahera kuri inde Claudine wabitoya ahera kuri Salvatore ahera kuri Salvatore agahera kuri baba agaca hasubira babana bamwe b'inyuma y'urugo barakurikira buryo umubanyi wa mbere n'uwo mwicaranye n'uwo mwubakanye niwe mubanyi wa mbere ibwirizwa rero rigira kabiri mwabyumvise cya kabiri gwa rutonde ndiko ndashaka ngo dutahure ijya kabiri niri ukunda umubanyi wawe nk'uko wikunda azu bwa kangahe ubwa kabiri aravuga rero ngo ntarindi bwirizwa risumbayo Matayo rero yabwewe yaciye avuga ngo kuri ayo mabwirizwa yombi ibyagezwe byose n'amajambo y'abavugishwa niho bigize gute byenena muri bibiliya cyacu havuga ngo niho bihagaze niho bishingiye niho bihagarariye Imana idufashe cyane haleluya umuhamagaro utegerezwa gukora mu rutonde menye uwaguhamagaye ninde kugira umukorere ushizemo za nguvu zawe kugira umukorere ukoresheje bwa bwenge umutima wawe wose ibyawe byose bimukorere bizi ngo niwe wa mbere ategerezwa gukundwa uwo niwe yaduhamagaye niwe yaduhamagaye n'ukuri ibi bintu twobitahura twokorera imana twokorera imana twokorera imana pe twokorera imana tacho twiziganirije twokorera imana n'inguvu zacu zose imana idufashe cyane haleluya haleluya ndabinginze tumenye gukora mu rutonde umuhamagara ukora mu rutonde utangura nuwaguhamagaye nuhoraho ahoraho imana yacu niwe wenyene niwe wenyene uwo niwe yaduhamagaye nico gituma tudakwiye kumukorera dukwega amaguru nico gituma tudakwiye kumukorera twidodomba nico gituma dukwiye gutanga inkomezi zacu itiro tukariheba kubwiwe niwe wenyene nidukwiye guhebera itiro abagabo cyangwa abagore bacu gusa abana oya ukwiye guhebegwa itiro ukwiye guhabwa ingufu ukwiye guhabwa ubwenge n'ibyiyumviro byose nuhoraho yaduhamagaye Hallelujah. Uwo icyo bidusaba cyose kugira ngo tumukorere pe. Nicyo gitumukwiye kumenya icyo yaguhamagariye. Vuba ukiri muri izo nkomezi nyene kugira ukore by'ukuri. Ukore. Niwe wa mbere. Niwe wa mbere nta wundi. Ariko rero usomye aya majambo twasomye mu cyete. Cya mbere Paulo yandikiye Timoteyo womengo bigiye kugongana omengo bigiye kuzazana iki gice cya gatanu umurongo w'umunani ariko umuntu natatunga abo mu nzu yiwabo cyane cyane abiwe azoba yihakanye ukwizera kandi azoba abaye hanyuma yutizera ukiyasoma womengaje gusubirira womengaje gusigura yuko dutegerezwa kwitwararika bo mu nzu cyane dutegerezwa gutunga bo mu nzu cyane womengo ariko abo baza abo abuhabwa uhabwa ubwenge bwo kubatunga bwo kubaronderera abuhabwa inkomezi zo kubaronderera umaze kunezereza wa wundi umaze kunezereza uhoraho niho uhabwa izo nkomezi zo kubaronderera haleluya haleluya mbere usomye no muri kino gice cya gatatu nyena ha mucete Paulo yandikiye Timoteyo ku murongo wa kane mu byo umuzejwa shengero asabwa arasabwa ngo kuganza neza wo mu rugo rwiwe abana biwe akabaganza neza ngo utazi kuganza wo mu rugo rwiwe ngo yoshobora gute kuzigama ishengero urumva birasaba yuko nabo mu rugo tubitwararika ariko ntajewe aya majambo yarankoze kosanga abantu barashobora kubicurika ariko nza gutahura neza yuko nubwo aya majambo Pahuro yari karayandikira Timoteyo kwari kugira ngo tumenye igikurikira kwari urugo tumenye igikurikira inyuma y'iyo mana kwari urugo nirwo rukurikira hamwe n'uyo muhamagaro ugaruke ukorera urugo hamwe no gutanga ingufu zawe zose ugaruke wibuke abo mu rugo wa mugabo ukorera Imana ariko wibuka abo mu rugo nicyo kimwe no kumukenyezi nimba ari wewe uri mu gikorwa cy'Imana ukorera Imana ariko wibuke abo mu rugo ngumugabo umuntu adashoboye kuzigama gutunga abo mu rugo rwiwe hariho abagabo batitwararika abo mu rugo iri jambo mube muryumvise umuntu adashoboye gutunga abo mu rugo rwiwe nukuri iby'ishengero bimwe by'umuhamagaro nabyo ntibizogenda neza umuhamagaro ugenda neza birashigikirana ndashaka ngo dutahure yuko birashigikirana niwa hagarara neza mu muhamagaro uzoshobozwa uronka ubwenge uronka ibyiyumviro mbere uhora haguhe n'umugisha ugira ikiganza cyiza imana iguhezagire kuko hari uwanditse aravuga ngo quand Dieu donne une vision il donne aussi une provision niko havuga mu gifaransa niko yanditse mu gifaransa imana iguhaye iyerekwa iraguha nibikoresho nibiherekeza iyerekwa nicyo gituma imana iguhaye icyo yereka ukarihagararamo neza ikaguha umuhamagaro ukawuhagararamo neza iraguha rero n'umugisha nibigushoboza nibigufasha muri uwo muhamagaro haleluya ibyo rero bigaca biza kugushoboza gutunga abo mu rugo rwawe haleluya bigaca bigufasha gutunga abo mu rugo rwawe kuko nibo bakurikira dukorera imana dukore igikorwa cy'umuhamagaro wacu kibango ryacu ariko kandi twibuke abo mu muryango tugaruke mu muryango bisigura ngo dukore mu rutonde ntidukore mu kajagari imana idufashe cyane haleluya yesu ubwiwe niyigeze akora mu kajagari. Yari Imana ariko yaribuka neza uwamutumye, yubaha uwamutumye, ibyo yakora byose yaguma yibuka uwamutumye. Usomye muri Yohana 6:38, aravuga ngo kuko nakuwe mu ijuru no gukora ibyo nigombeye, ariko nazanywe no gukora ibyo uwantumye agomba. Murumva ko yagendera mu bugombe bw'Imana. Sinakuwe mu ijuru, sinahamagawe no kuza gukora ibyo ngomba jewe, ariko nahamagawe kuza gukora ubugombe bw'Imana. Nicyo gituma igihe cyose yavuga ngo ibyo Data ampaye nibyo ndabaha. Kandi nicyo gituma Yesu yarakora byose, hagera mu ijoro akaza gutanga raporo, akajya ku musozi gusenga, akajya gutanga raporo uko byiriwe, akabaza n'uwamutumye ibizokurikira. Bisigura ngo warahamagawe umenya ngo uwampamagaye ukajya kumuha raporo. Kandi nibyo kuri uguhaye akazi uramuha raporo. Burya mu mihamagaro yacu turibuka kujya gutanga raporo. Yesu ubwiwe yaririrwa arakora, yazindukira mu rusengero kwigisha, akirirwa aragenda aduga imisozi mu ijoro, abandi bajya kuryama, we akajya ku musozi akagenda kwa papa umwe yamuhamagara, akamubwira uko byagenze umunsi wose, akamubwira raporo, hanyuma agaca musaba ati Data ejo naho bize bigende gute, ejo naho nzoke hehe, ejo naho ubona hakwiriye nihe, hanyuma Data akamubwira ahazoja urajya bukuruze, ejo ntuzukorera hano uzujya bukuruze, hanyuma akajya bukakagenda uko Data yamubwiye. Yesu yakorera mu rutonde, yarubaha cyane uwamuhaye igikorwa, yarubaha cyane uwamuhamagaye, yakora ubugombe bwiwe, ntiyakora ibyo yigombeye, yakora ubugombe bwiwe. Tuze turaraba natwe mu mihamagaro ibyo turiko turakora, turiko dukora gute? By'ukuri turiko dukora ubugombe bw'Imana ko ari we yaduhamagaye, cyangwa turiko turondera iby'inyungu zacu? Erega ari abasoromesha ingabire bahawe bakarondera gusoroma nyene kugira ngo binezereze, ariko aho naho nagira ndakwibutsa yuko impera yawe uzoba umaze kuyironka ngaha mu isi. Haleluya, haleluya. Usomye muri Matayo 12 ni hahandi Yesu yerekana umuryango bwite. Yesu yerekanye umuryango bwite ni hamwe mama wiwe na bashiki biwe baraje baza kumurondera, basanga ari kumwe n'ishengero ariko arigisha. Hanyuma umwe arasimba aramubwira ati rega mwigisha, mama wawe nabo muvukana bari ngaho hanze baje kukuraba. Mwumve ukuntu Yesu atafite inata ku gikorwa, mwumve ukuntu Yesu atafite inata kumuhamagara. Hanyuma Yesu ngo acya yeraguza mu bari imbere yiwe, araberaguza mu amaso acya arababwira ngo mama na bene mama naba bariko barumva ijambo ryanje. Mu yandi majambo Yesu yashatse kubabwira ngo ndi ku gikorwa cya Data, ubusa umwanya wa mama, ubusa umwanya wa bashiki banje, ndi ku gikorwa cya Data. Kandi nimuhave mwibaza ngo Yesu ntiyabubaha, nimuhave mwibaza ngo Yesu ntiyabakunda, ariko Yesu yarazi gutandukanya ibintu, yarazi uwamuhamagaye n'agaciro amuha, akamenya ngo n'igihe cya nyina na bashiki biwe kirahari, mugabo uwo mwanya ari kugikorwa, ari kugikorwa. Ibaza umuntu aza kumukura ariko ariyigishiriza ngo mama ngo nabashiki bariko barakurondera, ati aba mama naba bariko barumva ijambo ry'Imana, mama na bene mama n'abakora iby'Imana igomba, abo nibo bene mama, nibo mama, abo nibo shira ku mutima, abo nibo bigishwa banje. Haleluya, haleluya. Yesu ntiyafite inata mu muhamagaro, ntiyafite inata. Hari igihe tugira icyo nakwita amakaprice, urumva ngo sinomusiga, urumva sinogira gute, ugasanga turiko turagira amakaprice mu gikorwa cy'Imana. Bamwe ngo yasinosiga umugabo wanje ngo reka ngo ndamusange, abandi sinosiga umugore reka ndamusange, oya sino, ugasanga oya. Nagira ndakubwire ngo umenye uwa mbere umunezereze, niwe azogushoboza kunezereza n'abakurikira.
aharero na gira mgiire na wagabo mdabgira wagabo mgiire na wagore haraba abafise abagabo kumbure batarata ahura ibijanya nigikogwa chimana ugasanga barazibira abakenye zibabo ugasanga barabazibira yagira nagiye mu gikogwa ngo nawe nurarenza urarenza data bagabo n'abagore nimushigikirane mu gikogwa nimushigikirane mu mihamagaro kuko nutamushigikira akabireka muzohomba mwese muzohomba umugisha muhombe musange muhombye mwese cyange muhombe erega iyo umugizi wa mbere ukabana na ukamugira wa mbere ukamukunda kwa kundi nyene nabivuga nagira ndakubwire ngo ugira ubwenge uragira ubwenge wore kuwa mukenyeza kamata kuri Yesu wo buhiriwe wo burose umugore w'ubwenge acagira ubwenge uko abandanya gukunda Imana nayo iramuha ubwenge wore kuwa mugaba akabandanya gukorera Imana uko abandanya kuyimatako iramuha ibyiyumviro by'Imana bimufasha gutunga urugo bimufasha kuronderera urugo haleluya 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 dushigikirane mu gikorwa cy'Imana dushigikirane kuko Imana niyo ya mbere niyo ya mbere Yesu rero ntiyafyina mu gikorwa nitubeshe ngo Yesu niwe twaboneye kwa karorero Yesu yarazu wa mbere wariwe yarazu wa muhamagaye yaramwubaha akamwubahiriza nagira ndakubwira ngo umaze kumenya uwaguhamagaye ukamumenya neza nagira ndakubwira ngo uramwubaha ukamukunda ukarondera kumunezereza ese icyoma uko turondera kunezereza abantu burya mu kubaho kwacu kenshi abantu bakunda kunezereza abantu abakozi bakarondera kunezereza abakoresha hari n'abatanga imibiri yabo bakayitanga ngo banezereze abakoresha umukoresha cyo bazokura haza uwundi nawe akagukura Imana idufashe cyane niturondere kunezereza abantu turondere kunezereza iyo yaduhamagaye idahinduka kandi ihoraho ibihe byose haleluya turondere kumunezereza tumunezereze ubwa mbere umuryango ukurikire haleluya mu gusozera ndasoma ya majambo ari muri Matayo 19 ishumbusho y'ivyaretswe numva ashaka kuhasoma kugira ngo twongere tuhibukanye ishumbusho y'ivyaretswe Matayo 19 umurongo wa 27 ishumbusho y'ivyaretswe buno Petero aramubaza ati mbega twebwe ko twaretse byose tukagukurikira none tuzohabwa iki Yesu aramubwira ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye aho umwana w'umuntu azobyagirira ku ntebe y'ubwiza bwiwe igihe cyo kubyagwa ukundi gushasha namwe muzokwicara ku ntebe 12 mucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli umuntu wese yasize urugo bene nyina bashiki biwe se nyina abana canke itongo canke izina kukubw'izina ryanje yasize ibyo byose kubw'izina ryanje azobishumbushwa umurengera kandi azoragwa ubugingo budashira amen haleluya 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 muri iki gihe cy'intumwa bo birirwa baragenda Yesu yagenda ku musozi hariya bagakurikira ahagiye hose bakajana yajabuka hakurya bakajana by'ukuri barabasiga bakabasiga mu miryango bakagenda bakamara igihe iyo batabonanye n'imiryango ariko twebwe uhavuga ngo twebwe siko biri ariko niko biri urashaka kumusiga ukamusiga kandi utavuye mu nzu ukamusiga utavuye mu nzu utigeze uva mu nzu mugabo uri mu gikorwa umutima wose uri mu gikorwa cumwe yaguhamagara ibyiyumviro byose biri mu gikorwa cumwe yaguhamagara abakozi bi rero ngo bagasiga babo amatongo n'ibyabo aba rero Petero yari afise amakenga aravuga ngo mbeka bizogenda gute kandi uvyiyumviriye nibari kureka kuvyiyumvira babona babona Yesu aguma agenda bagize aho bibaza ati mbega bizogarukira hehe tuzoguma tumukurikira we tugume tuzunguruka bizogerera he umunsi umwe aramwicarika data aramubaza ubona ko yubahuka usumba izindi ntumwe harabusanga bakunze bubahuka barinda Petero aramwicarika aramubaza ati mbega none bizoherera he twebwe ko twahebye byose tuzohabwa iki inyuma yavyo amatongo twarahebye kuroba twarahebye abagore n'abana twarabasize none bizogenda gute Yesu rero aramwishura yuko abahebye ibyo byose icyambere ngo bazoganzanya nawe haleluya ngo bazoganzanya nawe bazokwicara ku ntebe z'icyubahiro ngo baganzanye nawe haleluya si ibyo gusa ngo bazoshumbushwa umurengera muri inosi ariko kandi bazohabwa n'ubugingo budashira haleluya bazohabwa n'ubugingo budashira nukuri niwakorera imana muri wa muhamagaro ukitanga cyangwa niwe yahora akunda kuririmba amazimisi atakaririmba yahengera turi mu gutazira bishushe birondere ndabirondere iby'imana birarondegwa nukuri by'imana iyo mana yaduhamagaye birarondegwa biranondegwa nukuri bisaba kwitanga hari igihe bisaba guha bitiro hari igihe bisaba gusonza hari igihe bisaba kuruha mbega uzohanagurwa icyuyu utabize hari igihe bisaba kuduga umusozi hari igihe bisaba kurira ukarira abagabo bakarira abagore bakarira kandi kubw'uwo mwami kubw'uwo yaduhamagaye kubwa cya gikorwa yaduhamagarira hari igihe bisaba nuko turira nicyo gituma yavuze ngo azoduhanagura amarira twarize twarize dusugerejwe muri wa murimo twarizwe dusugerejwe muri wa muhamagaro muribuka Yeremiya yarahamagawe amaze guhamagagwa nako batamukoreye baramupfunze baramutereye mu kinogo kirimo ivyondo yarashonje agera aho bamugaburira ibintu nyene ibintu nukuri nta bitamubaye ko iby'Imana mu muhamagaro sumunyenga gusa sumunyenga gusa harimo kuruha sumunyenga gusa harimo kurara amaso sumunyenga gusa ariko mugabo nibiryoshe birimo ariko mugabo bizi inyuma yo gukora bizi inyuma yo kuruha nibizi imbere bizi inyuma yo kuruha rero waduhamagaye tumushire imbere bizaba ko turuha erega vuze ngo unkundishe umutima wawe wose erega no kwikorera umusaraba kuko muri aya majambo yavuze ngo utikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire n'uwo ntaba nkwiye ajya guheba kurya abasha no kwikorera umusaraba guheba kurya abandi bariko bararya guheba kunywa abandi bariko baranywa ukwikorera umusaraba utabibuze erega hariho guheba kubera ati mbisa mfumeje we ndeke mpebera abantu utabibuze ukabiheba n'ukwikorera umusaraba wari uje umuntu w'umugabo ashobora kugenda akiyugarana indwi yose madamu agaheba umwana agaheba mugabo kubw'icyo gikorwa cy'umuhamagaro wiwe agiye kwinyegeza arondera inkomezi arondera kuvugana na wa wundi kugira ngo atange na raporo agaheba erega harimo kwikorera umusaraba ariko wagaruka ukibuka ko ari wowe ujejwe gutunga abo mu rugo ukibuka ko abana baraba wewe kubaganiriza kubaha impanuro ukamenya ko ari bo bakurikira ariko jyewe nariko ndavuga ngo umenye gukorera mu rutonde umuhamagaro wawe ukorere mu rutonde nubicurike ngo ugire uwa mbere nyoko wawe nubicurike ngo umugore wawe abe ari we ugire uwa mbere nubicurike umugabo wawe siwe wa mbere uwa mbere ni uwaguhamagaye mu gikorwa rondera kumunezereza bizokunda cyo gushoboza na wa mugabo munyu mugaruka umunezereze wa mugore ugaruka umunezereze ariko wabanje kunezereza uwaguhamagaye niwe wambere, niwe wambere. Umuryango ugakurikira. Imana idufashe cyane. Kandi bitubikore tunezerewe, kuko hari ishumbushanyo, hari ishumbushanyo y'ibyaretswe. Hari ishumbushanyo. Tuzoshumbushwa tukiri muri nosi, nababwiye ngo umuhamagaro uhagazemo neza, harimo umugisha. Harimo umugisha, harimo guhezagirwa, harimo impera. Hari abakora neza igikorwa cy'umuhamagaro wabo, bakaza babona Imana irabahezagiye, bakambara uwo muhamagaro. Ugasanga bariko bararya uwo muhamagaro, bakagendera mu miduga y'umuhamagaro, bakambara amakostime y'umuhamagaro. Ugaza usanga umumama yashajije, ariko kubera iki umuhamagaro? Umuhamagaro uratwambika, uratugaburira. Igikorwa cy'umuhamagaro ugihagazemo neza, ntacyo ubura Imana iraguhezagira. Haleluya. Ubikoze neza mu rutonde rw'inzi Imana iraguhezagira. Rero twitange, tunezerewe, twitange, turondere kunezereza Imana yacu. Hari ishumbusho, umwanya uzoba utanze, hari ishumbusho. Niwemera ugasonza, hari ishumbusho. Niwemera ukazinduka, hari ishumbusho. Nukuri abatagira icyo bahebye nacyo bazohabwa. Yavuze ngo abahebye ibi nanje nzobaha ibi. Utagira icyo yahebye nacyo azohabwa. None ubu rero icyo ngomba kukubaza, raba mu muhamagaro nimba nawuzi ho, mbega uraza umuhamagaro wawe. Ndasabye umunsi tuzosubira basi kongera kubisubiramo, ntuzosibe. Kuko n'uyu munsi hari abantu batazi umuhamagaro wabo, batazi n'igikorwa. Nibyo ushobora kuba utarahamagarwa ngira ngo, ariko hari ingabire Imana yagushizemwo, kandi umuhamagaro wawe uzoza ushimikiye muri izo ngabire, muri izo ngabire ziri muri wewe. Ariko kandi urakwiye gusenga Imana kugira umenye, kuko hari benshi bari mu bikorwa ariko ugasanga turiko turabivanga, ugasanga turiko turabicanganya, ugasanga turiko turabomana, duhagaze mu bibanza bitari iby'iwacu. Umuntu wese akamenya umuhamagaro wiwe kandi akawuhagararamwo, bizoba ari byiza cyane. Imana ibahezagire. Muve hasi dusenge Imana. Dusenge Imana idufashe, idufashe, idufashe. Dukorere mu mihamagaro yacu. Ariko abatarawumenya ndasenga mu buryo bubiri, kugira ugire inyota yo kumenya icyo Imana yaguhamagariye. Kuko hari abantu bari mu bikorwa, bariko barakora ibikorwa bibiri, bitatu, bine, bitanu, muri ibyo byose atazi icyo Imana yamuhamagariye. Ariko yuza gukurikira inyigisho wari no kubitora, kubera twaravuze ibyerekana yuko uri mu muhamagaro wawe, ibyerekana umuhamagaro. Ansiguru ufise yo kutamenya umuhamagaro wawe nyezina, kandi uri kurakorera Imana ibikorwa bitandukanye. Reka rero ndasenga mu buryo bubiri ku bantu bataramenya umuhamagaro wabo. Uraduze ikiganza cy'iburyo dusengane Imana. N'abari mu muhamagaro ndaca mbandanya senge, kugira ngo Imana idushoboze gukora mu rutonde, kandi dukorane umwete. Uwisabira umwete n'ishaka, ukiri muzima wisabira umwete, umwete wo gukorera Imana. Pawulo yarandikiye Abaroma arabavuga, arababwira ngo uwuhanura ashishikare ahanure, uwuvuga ubutumwa abishishikare, umwe wese uko yahamagawe abishishikare. Mu yandi majambo ntahagarike. Ubu munsi ndiko ndavuga aha, hashobora kuba hari abafashe ikonji mu mihamagaro yabo, batari mu bibanza byabo, ababivuyemo. Nagira ndagusabe ngo ubigarukemo, ubibemo, kandi ubishishikare gushika Yesu agarutse cyangwa urupfu rugutwaye. Duze ikiganza cy'iburyo dusenga Imana muri ubwo buryo bubiri. N'abatwumva bari kure, uwumva akeneye kumenya umuhamagaro wiwe, nawe nyine duze ikiganza. Ariko kandi arushiritse kuyisengera, amenye gutandukanya ibijyanye n'ingabire zishigikira umuhamagaro be n'igikorwa nyezina yahawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ishengero ryawe ryose riri hano muri uyu mwanya twariko turaganirira ijambo rivuga yuko umuhamagaro utegerezwa gukorera mu rutonde. Mana yacu nziza, birakwiye ko dukorera mu rutonde kugira ngo tube abaguhimbara, kuko ngo batagorera mu rutonde ntibaba bagukwiye. Mu izina rya Yesu Kristo, niba barabigishwa bawe wishimira. Rero ndasengera umuntu wese mwama ari hano, ubwa mbere ku batazi imihamagaro yabo bari mu bikorwa bitandukanye bariko barakora bataramenye icyo bahamagariwe bataramenye igikorwa bahawe ubagende rwagirire neza mu izina rya Yesu basenga Imana bitwararike kubimenya baraba icyo gikorwa nyene bakunda kuruta ibindi mu izina rya Yesu bagishishikare Mana yacu nziza utugirire neza umuntu wese mu ishengero arondere kumenya umuhamagaro wiwe kugira ngo awuhagararemo duce dukora mu rutonde rwiza tumenye uwaduhamagaye abahamagawe natwe twese mwami tumenye uwaduhamagaye tumwubahe tumutinye tumukundisha imitima yacu yose ubwenge bwacu inkomezi zacu n'ubugingo bwacu bwose mwami tumushyira imbere mu izina rya Yesu ntihakagire ibidusamaza ababyeyi inshuti abagenzi ntibakadusamaze ariko tumushyira imbere mu izina rya Yesu ndasengera babivuyemo ngo ubagirire neza ubagarukane mu gikorwa mu izina rya Yesu abari mu ntege nke ubambike inkomezi mu izina rya Yesu Kristo abari badendebukiwe mu izina rya Yesu mu gikorwa cy'umuhamagaro wabo ubaha inkomezi mu izina rya Yesu hanyuma twese duhagarare neza mu kibanza wadushizemo bizoba ari byiza mwami nta kugongana tuzobana amahoro mu ishengero twubahane dukundane kuko mwene umuntu wese azobona ko akeneye mugenzi we mu izina rya Yesu Kristo urakoze turagushimiye turakwiteze mwami ku bintu bigiye kugenda neza tugakora mu rutonde hanyuma tugahabwa umugisha nawe tukaba guhimbara mbere tukazoshumbushwa muri ino si imbere tukazohabwa n'ubugingo budashira urakoze turagushimiye turagukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo amen.